Carajilla dumbe dumbe. Caranga, 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 caranga. Caranga te aroe. En ahí te botue. Aere maira, aere maira, aere maira. Kiakumahi. Atawa mahi e kahuria hei ka titiro kahuria hei ka wakarongo kahuria ka atahuri ki te awhi mai i aku aha i aku mahi. Takahia, takahia, kia wakarongo ae ngā iwi. Pupuricha, 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 atawa mahi e. Kahuria, hei, ka titiro, kahuria, hei. Takahia, kia wakarongo ae ngā iwi. Pupuricha, 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 atawa mahi e. Puritia hia ma, hia uehi, mahuru Māori. Me kite, me rongo, me kōrero.